lo mātou ta mā oi le langi. E pa ia, e pa ia, e pa ia lava oe lo mātou atua. E to atasi lava oe awa tōlu suafa wa whaapere sona ina i lawa fio. Le atua le ta mā, le atua le alo, ma le atua le anga pa ia. Le ali ie lo mātou ta mā. Ai o mātou le itautala i se upu. Wa e loa ma wa e si la fia o mātou loto ma o mātou nganga le ali ie. Mātou ala usu i lenei tae au sengi sengi. Tae au malulu fo i lenei vaenga o laulangi o lo mātou nofo ai. Ele mawhaiona ave sea wingo le tau le loto fia fia e fi vivi i atu ia te oi lenei tae au. O mātou wo ifo i lenei tae au mātou whape atu. E sili sili lava o e lo mātou atua. Mātou whaftei lau mea lofa o leo la fōwa mātou maua i le nei tai au. Loa lofa wa taitai fo i ma momoli mai le fo longa le atunuu i le nei tai au. O tūtei manu fai ngā mālo longa, sa lātou tōwha whai. Tau matei le ete pe mātou te au lia le nei tai au fō. A o loa lofa, ma loa ngale. O fa o popo ai le nei aso fō i lo lātou soifua ma lo mātou nei ola. Mātou malanga ma le fō launga i le nei aso fō wa e au mai le ali ie. O mātou tu i nā atu i o a au ta māwha amole mole se i e tau tai le mātou fō launga a whai. A wā a au noa ma oe. Le ai lava se mea mātou te mawhaia. A wale i tia whaiva o le awhia ngai ma le atunuu. Manuia o a o ngā whānau pui pui ma leo leo i lātou i le paolo o loa lofa. Manuia fo i whaiva a whaia o ngā o loa ngā whamalea o a o ina o whānau. Tu i mai le muli banga ma le tapua inga ma le whaafunga anga na i o mātou mātua. Tu a asina sina o le atunu ui malua ma o te malawa. Mātou wala au ia te o ta mai le mawhana whānau o loa lofa. Tei toa lua ina ai i lātou, whaafo i sia i lo lātou soi fua lau le leile tino. Sili sili lava i le anganga. Manuia le atunu upele i Samoa. Manuia fo i lenei atunu ua ni usila o loo mātou no nofo mau mawai. Mātou tstalo le ali i e mea uma mātou te whaia i lenei aso fowa e au mai mātou te whaia. I a tele ai lava lo vi inga. Manuia le tautua le radio Samoa i lenei aso atoa. Mātou wole mawala au atu i nei mea uma lava. E ala i le swafu manu mālo Yesu Kiriso lo mātou wali i ma lo mātou whaola.
Morning. In this update, police have closed off a section of Auckland's Lower Queen Street following a major incident. Emergency services descended on the area during the night. Reporter Michael Sergal is at the scene.
Footage from the scene appears to show armed police surrounding a person on the ground. Police are currently maintaining a scene guard with cordons in place between Custom Street and Shortland Street. There are also several numbered police markings on the pavement.
Police are expected to provide more details on what's happened this morning, and we'll bring you those as soon as we have them. Councils in Hawke's Bay have agreed to split the bill 50-50 with the government for buying out cyclone-damaged properties. The cost-sharing agreement is subject to community consultation and will include Crown investment in flood protection. Napier Mayor Kirsten Wise says it's not fair that ratepayers have to foot 50% of the cost of buyouts, but the council had to provide certainty for affected homeowners.
If we'd just rejected the offer outright with the looming election, not knowing who may well be governing, it could be another 6 months or more before we had any new offer.
The government will this morning release a review of defence policy and lay out its plans for future national security. Major defence policy updates like this are released every 4 or 5 years. Although most of the nation felt the cold this week, NIWA's climate summary shows it's been the fourth warmest July on record. Most regions have seen temperatures above average. Wairoa recorded the highest temperature of 21.1 degrees. The lowest was inland Canterbury, reaching a chilly minus 9.1. Of the main cities, Auckland was the warmest, Christchurch was the coolest and wettest, and Dunedin had the least sunshine hours. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, New Zealand will face England in the Netball World Cup semi-finals, despite a 59-48 defeat to Jamaica. Nathan Lim reports from Cape Town.
The Silver Ferns have snuck into the top four on goal difference after suffering their biggest ever World Cup defeat. Totoa made only one change and kept Kelly Jury in the midcourt, despite Jane Watson and Curran Berger struggling to mark 1.98-metre shooter Janelle Fowler. Ironically, the loss means the Ferns will avoid facing an angry Australia in the semis after the Diamonds were upset by England.
Sydney have kept their NRL League playoff hopes alive with a 26-16 victory over Manly to open round 23. The Sea Eagles' defeat was compounded with the news that prop Matt Lodge has suffered a season-ending ACL injury. That's sport.
Te mwai whaantulau I lene I tae au fōu o tātou au lia mai male manuia pa ia le popo ma malu sa wo'o sa moa mai maunga tstele se ia pa ia maunga iti whaantulau le whaafonga au whainga luenga pa ia le atua ma o lātou whale tua o loo whaanoa no manu I so se tafa o le neke lope I so se ekale sia o loo ngā lue ai o wale tawaswina o le ipu vai o le ola ta oto ia whaamaene o ousa sa moa o oe o le fue lave lave le mawhai e loo whaatau waa o na tala o ta oto a o taupa ia mauto mamalu. Ai paapeloa ima whaatalo whaatu I tupu matamali I whale tua matausi sa o ao masa o tama itai le malosi o le nuu se ia o o lava I seo I pito I titi o loo whaalongolongo mai ma whaafonga fonga mai le tato polo kalame I le nei temi o le tai ao. Kia ora, Kia rana, malo elele, bula manaka, anyong haseyo, konnichiwa, guten tag, maloni, malo le soifua moa, malo lange ma, aso fereilele watata waulia, male maluia, fai unga fo iyo le neiva, yaso fengalwenga, ia monisi, ya fai yo oye fengalwenga ili weekend, malo alavale ono, sae male taupati, ia ole tato polo kalame, nei malu ole tae au, male radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo, maulau au ona le neyo janine ki tui vai ti tautua ina ma le susunga ile insinio le tatu polo kalame ya au jailo le sio tautua ina oe mai le ono ile tae au nei se ia pa ia le se fulu ile nei tae au ole a tatu fa atasi ai ia ma suso atua ima tatu polo kalame ma sani fia fia mai ole nei temi ole tae au ma lole soifua ma lole taupati ile tatu polo kalame ma lofo ile folau o tatu wau lia le aso fale nei o au kuso ile nei ta ma sina fou tausanga lua afe lua tolu leo wa valu minuti wa te ai nei le tu la e ono peyo na masani yei tatu polo kalame ita itasi ole a amate tatu polo kalame ise fa amalo si au ma le tatu lu itau po le fa amalo si au fo ile nei ta e au e fa apea each day and each experience shapes the person that you will become. O aso ta itasi ma vaitau le soifuanga oi ina e fofoa i le tangata o le avea i oi. So wafai o oi o lo fianga i ma se vaitau o whaamaruiang vi i a le atua. Ai a fai o lo e fianga i ma se vaitau whaingata mana tua o vaenga umaia o lo itau o lo fianga i ma oi. O lu itau le nā o le a mawhai o na shape and grow you into a new person with more experience. So embrace the changes, embrace the hard times, because like everything in life, not everything lasts. This time too shall pass. O le tātou whaamalo si au le nā mo le nei tai au le aso farei le le nei. I na ua iwa minute wa te ei nei le tū la e ono a mai a loa le tātou tala mai lunga o awala e mese fo iyo tātou tala o le tau. Iwa le a tātou wa ai lea i whaanga solongo le tātou polo kalame i a mo le nei tū la mai le ono i le fitu.
Ali poti mai lunga ole ala tele, ua awi nātu i le langolango mai a le Enterprise Motor Group i le lima ona fitu ma le lima fitu tolu, Great South Road i Manukau.
Tūlanga o loo iei lunga o le tau a tatou awala i le nei teimi o le polo kalame lea o loo lipotia mai o loo solonga leilunga o awala i le o tele le pisi peyo na masani iei tai au taitasi ai lea o loo lipotia mai le vaenga lea i le vaataka nini ma manurewa le anga i atu lea i le taulanga i lunga le State Highway 1 vai lavasi lea o loo feololo le pisi i lunga o le awala lea State Highway 20A George Bolt Memorial le anga i atu lea i le malaiva alele Pisi lo ititi fo I lungo lea awala o le fautuanga ma sani fa molmole ma lo lavale ono sai ma lo lav pale ai ustra ia pea tu la fono I lungo awala awa lava lo saunga le mu fa talo fatu il malo le atunu fatu ama nava menga luenga o loanga iatu I maota malawa ma lo lavale nga lulue I le po ana po ai manatua o le fa manatu ma sani a faiolo langona ina le lava au e fa fo ina lo sa Please pull over safely, facing a power nap. Ona faa wau leo whainga malanga ilungo awala. Ole lapata inga lewa taunu umai breaking news. Olo o yeise faa le tonu foi. Po olo o yeise su isu inga olo o faya. Ea li malu ole malo I Custom Street, ma Shortland Street ile tai au nei, tai le taulanga. Faye masani ona faa ngaina ia awala wafe malanga inga. Olo ama ile faa manatu faa mole mole ina ia usta ia faa sino ala lewa mai ona tapena ina. Ona olo upoloka ese awala nei mole tae au. Li poti amate nga mai lungo awala mole nei temi olo upoloka lame faaloa longa ole company lea.
Ole Enterprise Motor Group I Manukau, mai le tasi iwe fitus fulu talu ona faa vai, e te mau aiso se tua inga ta avale. E yei ta avale mo faa nau fatua faa inga luenga, a inga toa tele, tangata fai pisi nisi, e ka le sia maisi. A fio ane loa, va aiso usaa I le lima fitu tolu, Great South Road I Manukau. Pe wala au tiunia I le o lua fitu, lua tolu valu, ono tasi o o. Po ole o iwa, lua fitu fitu, fitu ono o o. O iwa, lua fitu fitu, fitu ono o o. Le Enterprise Motor Group I Manukau, o au fe malaga inga saunga le mu, ilunga o le ala tele.
tau I tae au tae tasi, ua awina atu ono ole langolango mai ele company I whaatau fale. Ole professionals, real estate I papatoitoe.
Tato tala o le tau I le nei vaenga o le tae au, le tato ulua I li poti mai le vaai tau. Mai le nofoanga wha sa lau au ki lani a le Radio Samoa, lea olo o li poti mai o le tae au nei. Ma nei le sulu o le lafa pia fo I le aso atoa o le a iei teimi o le a awa o ai. Au le au tilenga lava o le aso o le aso sulu ma nei e le la mo I tanto. Talo si aso sulu ma nei e la ma mafana fana I fo I le aso a ea. Wa teimi nei matua I ma a leili. Lava le tawolo o yei. Ole, temi e oso a ele la sfulma le ono minute te e le tu lai fitu. Ole temi e ngoto a ifo ele la leolo o lipoti amai. Ole toe lusfu tasi minute ona tale ole tu la e ono ile afi afi ana. Ne iso a fayolo fufu e ina sisavali. Ole temi na ole a... Ole ole tato sunrise yeah I may say for ole tato sunset ole aso ataya ole weekend le ole olipoti mai aso to na I male aso sa ole a langi lele ya ile tau ole aso sulu mana ye lamo itato sulu male ono le mawelunga ole mafanfana ole e ile aso ataya ono lona mawalalo fa pena fo ile aso sa ya male aso ngofu fo ile ole olipoti mai Ma na ia le tau mo I tātou I au kilani nei. Tātou tala nao le tau mai le vaai tau I le nei teimi o le polokalame le ngata mo le aso. Ia mai se fo I o aso lumanai a wā lava le longopuia li ina o le atunu umatali tonu o le afe sosoani lea I lava singa fo I mafofuanga fa ata atia o le neiva I aso. Tātou tala nao le tau e amata e tātou polokalame fa alo alonga a le company lea.
Talo fa Samoa, fia fa tau e se vavelo fale, po tau sa ili se fale motu mo oe male ainga. Wa iei la tau wa tala fia ngai, mo le fata wina o lo fale li taimi nei, a fai foi o e fie lua se tau o lo fale I lungo le maketi. Vili mai, pe tex mai iau, Tyra Lina Samau Johansson, ili o lua tasi, o fitu fitu tolu iwa fitu tolu, o lua tasi, o fitu fitu tolu iwa fitu tolu. Vili mai nei, Tyra Lina Samau Johansson, o lua tasi, o fitu fitu tolu iwa fitu tolu.
Lea ua sfulima minute wate e neiling tu la e ono I le aso farele aso lona fale nei ole masina lona valu ole nei tausanga. Lua afe lua tolu vi ia lea tuo wa mfei ono moli mai lo oto soifua. Ia malumato nei maa losi tata wa lia malimanwia le nei aso. Tata fisila fa iai I pue o manua le o pue o mala fo ila ia le vi inga malifaptai I le tata o tapa ausili. Au le nei tu la awane ingalo ole a... Tato polokalame afo leono le whaamalo si au whaale anganga ma Pastor Joe Amosa le ngata fo I lea ai le itaina le itu lai fitu mawa le tato wavanoa masani talanoa atuai I le tato suia le Radio Samoa le hafionga yanga luma le mana tipi au tanga avaya I nisi fo I o a tato tala mai Samoa ia maulu tala fo I o le afaalau tele mai I le valu I le tae au nei le ngata fo I lea tau le fitu I le tae au nei whaapoponga o tato tala fo I le ngana peri Tania, I am Molly Nate Tami. Usi mai alau fa fonga o le pese nei le Tusi Tala Band le taiao le pese nei ia a matai a tato fa fifianga ma pese sui fifilo yo le nei fo itaiao ma le tato polokalame a mai alea ona tato va va ailea I tu langa o lo o yai le li poti fo I mai leo leo I tu langa o lo o yai Custom Street ma Shortland Street I aukilani nei le ngata fo I leo si su isu inga o lo o faya I supermarket pricing now Temi nei I tawa o loa matua I alu I lunga wa leto I alu I lalo se vaenga wa alu wa si itia I lunga le tango tau le soifuanga le olo tato yei I olea tato vaa vaa ifo isi su isu inga lea sa talo sanga ina ese tasi o New Zealand organizations ina ia vaa I le tawa o loa o loo fatau ina atu I supermarketi ia pe tala fea ngai vaenga ia masi itanga nei olea ama fea na faa lau tele I le tato polokalame ai usi mai lau faa fonga le malu le atunu o loa anga I atu I ngaluenga ma lo lava le ono sae ma lo le taupati pese nei mo oe
Matala noa manu renga ngā nai o le tae au ole la hoa puti tia poi I puau E sau ma lua fa a susu I laua la au Sa sala le funga la au ma ta la uau Ei tio a fo I sa moa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tae ao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soo ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pau ponga o le lupe luma o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lo na manongi Le aso ko ua foa ina ile sa moa moni Leiti o afo I sa moa fai o na tae au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei sa moana
Fili la, te morì alova Samoa. Wau le nei o ka asfuti alu, a wale sui ala ngila wau le kio. A eva eva mai, ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Le ye malulu nei. Luz pulu ono minute wate ei nei le tu la e ono, Radio Samoa, te silima iwa tolu, a mo. Fa atalo fatu ia tatou pa anga umalava ulo, fa atalo fa mai lunga tatou penga te failangi, lunga tatou Facebook, mali YouTube I le nei tai au. Good morning, Vimora, Aukuso. Pelena Tete, Nicolao, David Tapusoa, Peter Stowers, George Genicelli, Wilia Taulolo, olofa atalo for my Rita's Lodge Samoa. Oh, good morning. Good morning. Oa, maile tatou tami Samoa. Yeah, tonu e maua fo ile tatou avanoa mangaluma limana. Yeah, failoa mai fo ile tatou tala ole tau itstono si o tatou atunu upele. Ai fa atalo fa atu fa aptaile pi iama mai ile tatou polokalame, mupopo, fa amita, pei, yose fatu. Good morning. Kia rana. Kia rana. Ia mana tua fo iole va yasone itstono New Zealand fa atawa ina aile ngana Cook Island. Itutono ole nei atunu olo tanto yei fa atawa ina iva yaso taitasi. De ngangana ese o le Pasifika. Ile amatanga le tato polokalame sa avato e se ata o tuolanga o lo tuola I mai I tutono o supermarketi ma le tau o oloa. Lea o lo lipotia mai yain. O le faulu lunga la o le faala potopotonga lea o le Consumer New Zealand ya Gemma Rasmussen. Fe mai olo o langona ina e tangata le fia fia I tutono Aotearoa New Zealand. Ma fua anga, awa fai mai lato e le tala fai ngai le tau o oloa. Ma e sa ufo I seisi I tu langa olo o yei le nisi fo I o oloa olo o yei wale sii I le limas fulsene, se luas fulsene. Awa va aia ua matua I faupopo ina le tau a olo o yei I oloa ese ese. Na lipo tia mai, mai le masina o Setema, se ia o le masina o Juni o le tausanga nei, e ono se lauma le lua faitionga na maua ina le Consumer New Zealand. Lea laolo ave lanto a talosanga I le vaenga lea o le Commerce Commission, ina ia faia susu isu inga I le supermarketi a Woolworths, I lalo le taita inga ma le vaenga le Woolworths, va pena fo I ma le foodstuffs. Awa ia o le tulanga nei a lea o lo o yei. Ia matua I o lo o tele faitionga pea o lo o maua e I lato mai tangata I le tau o oloa I New Zealand. Nei, so mana tua fo I o lo o faia susu inga I lea vaenga na amata mai le masina o mati, ia a oisi vaenga ia o faitionga ia ono selau malelua. Lea voto e faupopo e lunga o sa ilinga ma su isu enga ia lea sa lipotia mai ele Consumer New Zealand. Le mamalua lea tunuu ioi o le se vaitau fengataolo o tato iai vaitau o le alu ilunga pea o le tau le soifuanga. Io le tuua lalo po le faa malo si au. Ia paketi faa lepe, faa soa, faa lei, tulanga o loo iai le tau o se leni I le temi nei. Le si vaenga lea sa lipo tia mai breaking news I le tai au nei. O loo sa yeise vaenga sa tele ai fo I le fo inumera o ali imalo ili malo po leo leo I tai le tau langa I aukilani. E leo fa ilua maila po le ale tulanga o loo tula I mai yei I po se oso fa inga ai lea sa lipo tia mai sa tapu nia Custom Street, ma Shortland Street. O loo tapu nia pea I le tai au nei. Ona o loo yeise tulanga fo I o loo tula I mai I lea vaenga. Lata lata ane I le no fuanga fo ilia sa tupu ele fa ala vila ve neva yaso wa mavai atu. Nea sa maa lili wai tamae to alua ise tasi fo iyo no fuanga fai pisnisi. So lea la o le breaking news le na mo le neita yao a faye te anga iatu fo ima faanga ina ne awala. Olo ama ili fa amanatu ma ili malu ni malo ina ia usta ia fa asino ala lewa mae o na tapina ina ilato ya ise ifaipea lato su isu enga mga luenga ilia vaenga. Lewa afatonu le ntu la eono usimaya la ufafonga o le tawalunga o le tato polokalame fa le anganga fa malo si au fa le anganga ma Pastor Joe Amosa.
Bread of life sent down from glory. Many think you were on earth a holy king, a carpenter, but you are the living word. Faith now, come on.
Yep, fatalo fatu ya te oisa mo. Ine ya so swa fa mawa lunga mal sisi dese. Ol tato di faulo Yesu Keriso. Ia, o amai o ne ya so fefol me o e fa fonga mai ne por kalame. Ia ol tato por kalame ne o le areto le ola. Watu ai fo isi na upu fa malo si mo o ne ya so. Ia le upu leo te fia tautala ya te oile ya so ne. Ia, olo o mawa mai le afionga pa ia le tua ile tusina o le mua mua Samuelu mta apasfumbal valu a olona fai upu esfumbal lima fa mai uava ai saulo ua matua fa uta uta o ia tavita lea ona fefe ai lea o ia ia te ia uava ai saulo ua matua manui ia tavita ona fefe ita ai lea o ia ia te ia Ore au tū lau te fietana no ia te ore ni aso. A wha manuia le atua isi tangata. Aua e te loto leanga ai. Ole loto leanga. O se vai o ona lea e wha lea o ngā ina ai lo wolanga. E te te e le atua I le loto leanga. Ole tupo saulo o se tangata le mautonu ma le loto leanga. Na siitia o ia I le tūlanga silio na mawalunga Israelu, a vea o ia matupu muamua o Israelu. Tele mea na manuia ailo na olanga. Alfavlava saulo, eva ayatu, saulo iato ote, iatavita. Wato o tele tangata Israelu, ua iloa le faa manuia ina o tavita. Iau ina alona ti inga ailo na loto, pataulia fale pese afina Israelu famai uafasi o tia, E tavita le se fulu afe a o saulo o afe. E o ti ngā ililo tō saulo. O na ormanatu o saulo. E le lava wha manuia ngā lea tua e manuia ia. To e manuia I fwi tavita. O le mea nā na se se e ia saulo. Nā mana ia Israelu mea na fai e saulo. E le wha pena o tavita. Aena rato vi ia tavita. O le na whao ngā e lea tua I isi me sili atu fō. Ua le fia fia la saulo. Ona ua whao ngā e lea tua le isi tangata e whato I lalo ailo la tau fili. A ua matua roto lea ngā I lava saulo. Ma tau ma whai e wha o matia tavita. Sa tauna fia fia lea ua hasioti e le isi tangata I le fili o Israelu. O ia lea tū le tūtau e tasi. Ia le mālo o tāwita. Ia ae loto lea ngai saulo. Ia whaia tātou e lea tū o lana whānau. E le taitai whetaui tātou ma le nei mea mā neia o whaia e lea tū a mo I tātou. E le whetaui whailo nofo whātustusa whamanuianga lea tū a ia I tātou. Ma whamanuianga lea tū a isi ana whānau. Wa e te nofo lom whātustusa. Ia na peile wa sidi atu lea lofa o lea tua istangata. Aere ilo, e whamele ka la paulo ili e ka le isi e koronito. O le fatu stusa I lato uma I lato. E le oni tangata popoto I lato. E ese manuia fa manuia I lea tua I ate oe. Ese foi manuia fa manuia I lea tua I isi o lana whanau. A o le loto leanga. O le loto fa pito moni lava. E ave ese ai le oli oli, ma e fiua Yesu ele me ingo le loto malie. A le angalou loto I me le lewa fai ele tua istangata. Ona e le fia fia ai lea, le ngata le nā. Wa e le maua fuese loto malie, wa le malie lo loto. Ia, e ma aloa I le loto ma maua I le loto faftai. Kuse ma loa I lo loto, ma le ai eso loto faftai. Pe a whai e whaatanga le loto leanga e tu I te tonu o oe. Awa le loto leanga o le loto whapito. E le manao ia le leise mea e whai e lea tua I sesi. O le loto leanga e pei e manatu. E le lava whaamanuianga lea tua e whaamanuia ai maisi whanau a lea tua. Matua tupu lava le loto leanga o saulo I atavita. Wana le fai ai mea le lei mō ona tangata. Ua tupu mai ai mea ti ngāma mea leanga I ona tangata. Ai wana le fai ase fai ngai ai. ona wai ate ia le meingo o le loto o leanga. Ona o lona loto o leanga la, faa leanga ai e saulolo na ainga, ma faa leanga ai e saulolo na malo, sia ki lo loto, a fai e te leo fia fia i le manuia wisi, faa e tete, auane i faa tanga ina le loto o leanga, e pisia ai lo loto. Samoa, Salamoa o le inga oia le loto leanga le oli oli ma le loto malie ia te oe. E pei o le fina ngalo le atua ia te i tatou. Ina ia tatou oli oli ma tatou fia fia. A faa so ina oe e satani e faa tustusa faa manu yanga na we ia te oe ma isi faa na ua le atua. Faa manatu mai a te oele tele e te tatalo i le atua. Faa manatu mai a te oele tele fo i oana faa manu yanga i a te oe. Ia ina ia faa iloa mai le atua i a te oe. Awa i e te ita. Awa i e te manatu faa tustusa. Awa i fo i e te loto leanga. Pea i ei faa manu yanga le atua isi. O wae le uma manu ia o le atua maana me alofa. Ia e mafai o na tufa mai mo i tatou umalava. Ia faa manuia le atua ia te oele nei aso Samoa, ai a faa manuia le atua i isi tangata, aua e te loto le angai, aua foi e te itai, faa manuia le atua ia te oe ono suafo Yesu. Amen.
Oh yeah. faiva e o rulu maka folaulo fa moe moe awale kaua ya kolo loko ya manga ku lo ku ile muri papanga ama ku ngai ainga ai mai shala la fanga mofka kalo kapua I falo lo le ala awalo savalinga nge ku yelo vai se maa lo su falo ngole lei ile au ngangi ama ma papa fa ku nga e fai mo e ku ai mangule fainga malanga falo ngole lei mai manga ku alu ma mo ngai ka ma ku au ke fe fe lo ku ke le o le lupe le afalele ki ke ele fini ki ke ele pia kamo e sapo le mangu ia ko anga le loku ko anga kakalo au ngi ngalo la kuspa ia oi se so le te au ki kangi ke pa kaula ile ku le langi fa amaro si o ele koa kau le kaua mo samoa ia wa ke le nga fau ku anga ke ua loko ma lo wa nga ai sa ua ka fa ko fa ye ku ye
Are you fighting off a cold or feeling a little bit mutty this morning? Let your body go to work. Rest up at home if you're sick. Te whatu ora, stay well this winter.
O mo o mia e o epo o seise o loa inga sepe soswani tau whemalanga inga mo New Zealand I mata upepe o le vaeta mai nao whanau po o ngā luenga. A whai o lau talio le ioe, wala au loa ke Infernio o le Fern Immigration Services e eilona leisene ma uasidia marase fulu lima tausanga o lana tautua. O le afo iwa mawhaeno fe soswani tangata whai ngā luenga ma tangata e ana ngā luenga. E le ise totongi mo pisi nisi, mo nisi wha matalanga wala awane le Fern Immigration matala noa I alu isa I le lua ono lua tolu lua di malua pole o lua tasi tasi di matasi o lima
Ali poti mai lunga ole ala tele ua awi natu ile langolango mai ale Enterprise Motor Group ile lima ona fitu ma le lima fitu tolu Great South Road I Manukau
Se va engai lungo awala I le nei temi o le polo kalame lea o lo o liboti a mai I le tai au nei. Fai lava si pisi I lunga o tato awala, I lunga o tato motorways, I le State Highway 1 I le tai au nei. Lea o lo o liboti a mai leanga I atu lea I le taulanga, mai aukilani saute I lunga le State Highway 1. Lea o lo o pisi le vao Manurewa, se ia pa ia Manukau, le vao East Tamaki, se ia pa ia o Tara, mai lunga o Otahu, le State Highway 1, le vao o Mount Wellington, se ia pa ia Rimuera lea ua amato na pisi fo ilungo awala nei lunga li State Highway 1 I le tai au nei State Highway 20 leo lo lipoti a mai vaenga lava itasi leanga ia tu lea I aukila nisi sifo I le vao Marukau se ia pa ia ma ngele ia ma leanga ia tu lea I aukila nisaute I le vao Mount Rusko ma onehanga leo lo lipoti a mai wa amata fo iona pisi lunga o awala nei o le whaamanato mo ilanto we masani o na whaau ngaina le awala lea Hillsborough Road e lata lata ane I le Auckland Deaf Society leanga I atu le I le Mount Albert Road lea olo o yei se lea olo o whaianga luenga I lea vaenga le awala lo a mai le whaamanato whaamole mole usta I a whaasino ala lea wama ae au na tapena ina wa lava fi malanga inga I le nei tai au. Li poti le na mai lungo awala ua mawhai ona tu ina atu whaaloa longa a le company lea.
O le Enterprise Motor Group i Manukau, mai le tasi iwe fitus fulu talu ona whaavai, e te mau aiso se tu inga ta avale, e iei ta avale mo whanau fatua whainga luenga, a inga tō tele, tangata whaipisi nisi, e ka le sia maisi. A fio ane loa, ra aiso usā i le lima fitu tolu, Great South Road i Manukau, pe wala au tiunia i le olua fitu, lua tolu valu, ono tasi o. Po le o iwa, lua fitu fitu, fitu ono o. O iwa, lua fitu fitu, fitu ono o. Le Enterprise Motor Group i Manukau, o au whae malaga inga saunga le mu, ilunga o le ala tele.
Radio Samoa ina ua tu esi fulu whae minute ona ta leo le itu la e fitu. Lea wa whaatasimai le tato polukalame, lea fionga ia ngaluma le mana tipi au tanga vaia le tato suia le Radio Samoa. Ia wa lava se whaupoponga o vaenga o loktu la ima itstono lea tato watunuu i le neifo itai. Au whaatalo fatu ila wa fionga ngaluma le mana?
Patalo fatu teni, malone usu, malone seifua, wale usu fo ile wa oleta yao.
Ale ai o loo fatafa ngasi ngasi ile ato atua fo ile malosi o seifua, ile sunga lea oa o neta yao, ia ai lewa ta mafuta ngalu malemana? Oa maila sunga in neta yao.
Manuia kalo faisia wao, ai wu malu du tenen tau.
Oh, falling amai o le tūlanga nā o lo iai ia matua i mahalulu telele tai au le neenga numa le mana ilea o lo opi ia mamai nisi ufo i o paanga i tutono si o tato watunu o lo failo mai mana ia le tau i le nei tai au?
Ia, mana ia le tau i nei sa mua o le ae i oso ae le la i le no fuanga leo te tana no atuai ae o winga o le tau le ae amai ele li poti i le yes foreigners. Ia nā o whāutuanga hui nei o Ngasami. Marine Advisory, ia ae leini whāutuanga hui po ni lapita inga o winga nono wama sani o le tau.
Mana ia ngalu male mana. Mana ia le siwa inga lea wafa ilo amai lea wafa upopo ava noa no fumau mo tangata Samoa i New Zealand. Ima fai hana falau i tele lea wafa inga wha mule mule.
Ia, wai si te fia hoi o leana a matale whaapopole nu mela lea i le afe se lau masani hoi o Tarusanga. Ono bina la le wafe ono se lau lima se furu Tarusanga i o mwhaena tu ina tu mo leilo ilo ina hoi pe manuia i le se iho nei o le noho mau inu sila. Ia le te lea o Tarusanga ia pe an si te fia hoi a ole i o mai le mi se la ma le COVID. I le maua le afe se lau o tangata e noho mau inu sila. Wan te dia ista sanga i Italia. Ai o wan i te mi hoere o fanga i o ia. Ia e ia mo me o paleton o tu le mai ai mo fa pena na le te nu ona malanga tu i le pokala me no fo mau ai tansia a tansia tansia ia to tene ni si e fa me ni ne ta sanga fo i ne kota o le te sanga ia malisi wa pia wa fa fa inta fo ia ia tonu langa o pise me wa fo fo ile mele o ia wa fa ngalu ngor computer le internet e tar sanga ia ia le no fo maua wa so ia fa tu mun pe pon avele ala fo ile me ia pe ave fo ile ofisa o New Zealand i le tau langa e pia ia le fa nga ingo inga le wai ai o le wa fa nga ia le online e fa tu mo ile tau sanga e ala le tere na i ainga hui le tau mau atu ia o le anga i mo meo ofisa malanga hui nei a travel agencies na ua la tau tau sanga i nai se soswani i fuori pa tu munga hui o la tau pepa tau sanga e whaonga i ele misini computer a i atonu e o so se mea hui e fuu i e fa penapi e fuinga ta hui o fuu i a ui on fuinga ta i e na pa tu mua ni meo le visa i rungo le online te do le ngasu o kan mesu ese e fatu motu ya fatu motu le ba e ya me se amo me or nga na ko le fa a teknolosi e tau le mala mala mai le stay a or tu langa na le tatu no ko mau pa popol di mesu la lima sfulu ya le wa fe no se la lima sfulu e tau si ya to tere ni se menu ya tau sanga ma tu na e lo fo ai ma fainga ru nga ai ma lo fo mai.
Famulu mole ngalu male mana so lona winga wa faunga na ole upenga tfai langi e apalai ai mo ava no ne wale to faunga ina vaenga ia peo pepa meio
ia wale to fiel vaenga na ole faunga umana online ai e ka ti moia ta sanga no fumal ia Ba wa le to ba hui la wa tumu tumu I lo ki so ni si la wa ma san yana e te min nei. Wa tu mo nga te hui o mai pe pa ye ma la tu go mo pe pa mo to fa fo. Ye nga nga wa hui lo ki so ni si la. Ye ma le hui a wa a lu lo tanga te fa tumu na ta sanga e online. Ye le to to te nga tu finga ro nga fa finga ro nga I ne lo ki sa re fa nga yu ba nga yu no fo ma. Yu no bi nga wa se pe hui na tu pe.
Sa lela va ya talusi ele avia fo ima se barrier po se va nga e tau fia ele fa nga I no ava noa nei a fa mo mo lenga lo male mana lea o lo o fa ia pesu isu e nga ile mafo anga le maliu lilo o le pango tau ko Lani Junior Lam lea le tula nga o lo tula ima ye lea va nga fa mo mo le
a o le sa fa nga solo ile va so nei le su suenga va la ko imo li mau po si ni ho ilu mo le fam sino le pule le o maliu le fa nga ima le Suenga le maliulilo, a le la mo mawan na fi, male fa wa wina na fi le, a le I mori mau, toya mori maua, a le pule fo el fer pui pui tan malala manisi o le o le o fer pui pui. A wa umara mori mau, e lima mori maua, pangta, a le la ta oto le I tu tuangi o fo ima isinga ruanga ta wa le famsinga, ya on to fa wa wuri stebi. A yo le anu moni al su suenga le, ya wa wuti le a waru li poti fa peo. Ole vai da upon the bound in a mafua ide na umale so it will put your dead pangsa. Ya are too long a le sa idi the medio. Yes, ya may pole are too long a life at the way the thing of name on our wing a pangsa, ya malfanga in the way that open the bound. It is too long for posang a le mu, ya are the little idiot too long and fatiguing on the old man in the way of the day of Sala and Pichola aku ya leo leo kan pui pui. Ia wang umai ia wang mumu wali situ. Lewa mai le lipot ya le komisin asulfa inga. Dia na faton wina le faham sino. Ia ina I faltuanga na ia ina I fale ton fo I malape. I le sida sida ia le komisin asulfa inga mala na ngalwe nga na faya lisu lisu. Ita ton wa fatino nga le ba ingo pangta. Mangalwe nga pangta ton wa kan pui pui. Atunu la wanga umai pe amai asu suanga le yo ta otumai le ta wo ho ila ila uba ba ye le su suanga le meli ulino le ame sia le tulanga le ni wo ila ofa le ba ia fata upu mai ye se ta ia la vol ne li mate te ina ina pu le ngo ho ko pu pu ile lumana ina ia ba ba ile le ye ba nga ye ina ia wo ne ito e sa fa nga ye ia pe o ia ia se te ngata no ku sala I mele wo ila Mae e le tau pule I a le tangata ma, ma le si tangata ma lona ma pou paula ia.
So, o le fisili te le o lo o saunga le mu pia pangontai le vaenga o lo o iei lanto I nofuanga ne?
O la saunga le mu, a e paule o tu ganga le le o maile I tua o nisi ko lau no sala e whainga ruenga I I a latu fatu anga. Ia wa peo I le ma fuu mai ei le tu langa le le whaamela vena maliwai a kolani. O le teimpele o la ena Pengal dengan ai tua mai oleh lotua. Ia ni tu lah email oleh sudut dengan lah. Nah, yang ai ini pesa apa? Kau nak pati nol? Pito lah aku ingat pangsa, mana pati nol? Walau tu ngah dengan.
Wah, mai tapi nang jadi malu sama oleh tu ngah wa alia oleh International Vaka Federation Championship.
Ah, makau kira le pisir kau langgar merewo ye jeni.
Mana ya?
Ai luar keringan ura lewa fahu, lembur me pesa stage ah.
Iya.
I talatu talatu apa teni malu hole ole seretan le agi tapi luma luma tu le apa teni malu na ini mencapai hole ole ole yudi hole mai lebay na ini dapat lebay singan tahu faham hole pasal na iu faham aku na faham tu yai faham orang tu hunga le orang winga wah basol le udah doa amatai Epia baso ato pa la solo le tuunga le. Ia tar si ia wa to tere ia fa pe mai pe mo ale lua fe tanga te maranga mai. I le fa mo moele tere tu nu ule pe o presio te Europa. Ah le o mai ai. Ia ma tu ho pasifika wa pe o tuunga le. O le tu ale o te hiti pe ma lo si ai. Ah. Ia le fa pe o ni sina le o mia le le champini te mil nei. Aku tu belangal na ini teringat malu aku itu ngapa alo. Ia tak penangan lo mula mawin aku tak tu tahu langai pi. Aku dah buat mahu mai dekomit. Waktu tu mumba ia percaya malu. Napa ya so no le faham muda.
Mana ya? Oh amai tak penangan tato sui fo io le antam wai le tak miosang le.
Okay doa lain le tak penangan tato awalu. Ai. Wano hui pole ale leo tapenang. Ia e ono po ina fitawi ia. Ia au. Ia ina ala tatu ina ele se seng. O pela ia ile malo sir tatu. Au male leo le manama.
Sa le lava le va enga tala no ita longa yo le weekend for in neo le atali malo ile a samo ile ta longa le manu maletonga ite awa ile ta longa le ngalu male mana
ye maka maka ko po tv ma real tv le kala kala le yo le maka maka
yo ma fa fa na le ne no fanga lo e ya
ayo le ta longa le ta yo ya ta tu ta si ye wa le sa tatu talo ngoma fiti lava ya so ye neto e batu se tala na talo ngoma ya ne ne ma ne ye tatu talo ngoma ya pani le tatu fiti e lunga le tula nga sfulu le renki ay tatu fale tonu lo ya fiti ye to e me ibora to ila lo le suto tam si ala ya fio lo lo mai tatu talo ngoma le mito ngase ito e si ya tu lunga tatu no poga ya ay tam si ya wae tatu wane ina le tele le faiti o ma tatu tapo ia tui tua. Ia la tu fatinoa ia le talong. Ia ele fai ngopi.
Mali. Mali ele vaenga. Tu langa leo wa yei tatu le tatu awu le manu Samoa leo fone nga mai tu langa sfuma le tolu.
Ioi. Lewa tatu kempe ipo sfuma tolu mai le sefuru le tatu titi ai nawa umal tatu.
Talonga mai Japani.
Talonga mai Japani. Ia. Mana ia le tatu. Se fulu te wai atua, maua lunga hoi tala ave o tātou manu sā mōre nā te mi lalaki tā. Au te wai atua, to eru wifu lalu sūto, li tāu si e wai whapena se mō mō wai a lesi te mi wai lunga, lesi wai te mi wai lalo. Ai tātou tāu, si eru tātou tā longa mara i kare tahi e, tama si i mai toa. Ia po le al tau lunga wai, o le an tau lunga maile au atonga i le amtanga al wai aso e tāpena. Ora matua le leifu i au tāpena mai atonga e le o. Fata malafu I kare tahi e le pui pui nga fu I sona manu malo I tātum tālongo le stona I tāro si e ia I ane tāpua inga le tilu.
Malie, malie. Wa mawa le lisi o tanto tamata alo le taalonga lea fa mwle mwle nga luma le mana?
Ia wa mawa le lisi wawa e tu inungo le tanto Facebook na uwa sala lauma ia I an nafi. Ia le lisi o tanto au lea wa filifidia mo tālonga le matonga. Ae ea fu. O tūlanga na o ia I a na pedanga fo ni te mi a wale alo atu le fa ngol ba yaso ya mal tatu ta lo nga ma motoka
ma lo la vanga lu male mana o an tatu lu ta la le afa la we tele mai le valu le tai au nei fa mul mole
o le sa ta te li fo I fo no tu sta la ma le tai tai o le ba nga tu pu ya ta u tanga te ni ba yaso pe fa I lo mai ni sui o le la tu fo I ta pedanga wa pa lo ta la I ti o lo ma ya lo ma fa I lo mai le tai tai is tebi awal pole is temi fai lo mai lea. O awal fau fa mari tai sa vai. Mana mia tele lango lango nu mai tu malo le vai le leo yo nga lu nga te mo tale malo. E tolu o wala yena tala ni va ya so. O lo wa mante tu te ur manga fa pale mene le station in South Wales. E le fof tali ya mana no su hafo no fa pena no tu wer ta tu tu no. Ya ai te wuru nga tu tala le ne ya so ile chenin mal fa fonga sa mo. I tala fuk iyo le faa misiloga.
Mana ia faa tae lava ngalu male mana ia ma le ile tau tuan fuk ile neiva yaso ato ile tato polo kalame. Manu ia lava singa manga luenga le nei fuk itae au ia tato toi feilua I se aso I luma awa ia o ta tala noanga muli muli fuk ile ilunga tato polo kalame ngalu male mana.
Ia pawane mene te utato le toi mafuta lava yaso. Ae, alofa tele atu tenini ma le faa ingwa kuwele vai ase ul tātu utanu. Tāru siya ia le patapa ngase ngase at sunga le awao. Ia toe, mapu isiero na malo siya wana faa ua wina le tautua. Ae faa taifu imo le ngalua ngalei vai ase tenini.
Tae lava ngaluma le mana ia manuia le ngaluenga fo iyo le nei aso ia ma le weekend. Manuia fo ile tapu inga ile tato awo le manu Samoa ile aso atai au.
Ia, pa soifua ia.
Soifua. Tātou tala noanga nā male a fionga ia ngalu male mana tipi au tanga vaya. Ia ma tātou ulu tala ole a fa'ala wei tele mai I le tao le valu I le tai au nei. Lewo tātonu le itu lai fitu usima ia lau fa'afonga o a tātou tala fau I le ngangana Beretania.
In this update, police are expected to provide more details shortly on a major overnight incident in central Auckland. Emergency services were called to an area between Shortland and Custom Streets late last night. Reporter Michael Sergal's been at the scene and says it's not far from last month's deadly construction site shooting.
Most of the scene has now been cleared, but there are several numbered police markings on the ground.
Police are combing tree lines and roadsides today for clues to the disappearance of Christchurch real estate agent Yan Fei Bao. The 44-year-old hasn't been seen for more than 2 weeks, and police believe she's dead. Courtney Winter reports.
Search teams are heading to Hudson's and Clark Roads in Green Park and near Burwood's Lake Terrace Road today. Police search and rescue, dive squad and Coast Guard pushed the search further into Horswell River and nearby farmland yesterday. Police say they're continuing to receive more information about Bao's disappearance.
There are questions about the health system's overall ability to achieve waitlist targets. Health Minister Aisha Verrill says people who've waited longer than 3 years for treatment now either have a date and plan. She says they're working to have all patients who've waited longer than a year seen by the end of the year. Health commentator Ian Powell says there are severe workforce shortages and the strategy to address them doesn't do enough.
And you're not going to do that until you address the issue of competitive remuneration and conditions of employment. And you're not going to do it until you actually stabilise the health system.
Most of New Zealand had a warm July, the fourth warmest in the country for the country on record. NIWA's climate summary shows most places saw temperatures above average. The highest temperature was recorded in Wairoa, 21.1 degrees. The lowest was inland Canterbury at a chilly -9.1. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, an unexpected finish in Group H at the Football World Cup.
It's finished in Brisbane. Morocco are through to the last 16. Look at that. Just look at that. An eruption of emotion for Morocco.
Morocco have advanced after posting a 1-0 win over Colombia in Perth. That's because world number two Germany drew 1-1 with South Korea in Brisbane. They finished third behind Colombia and Morocco and missed the knockout phase for the first time. The Silver Ferns have lost 59-48 to Jamaica at the World Cup in Cape Town, but qualify for the semi-finals on goal difference. They play England tomorrow night. That's sport.
Ali poti mai lunga ole ala tele, ua awi natu ile langolango mai ale Enterprise Motor Group ile lima ona fitu ma le lima fitu tolu, Great Turf Road I Manukau.
O se vaenga I lungo awala I lenei temi o le polo kalame, li poti a mai matua I pisi I lungo awala lea o lo o iai I le tai au nei. Le anga I antu lei aukilani I tai le taulanga mai aukilani sifo, pisi I lungo le State Highway 16 e latalata nei Point Chevalier se ia pa ia Eden Terrace I le tai au nei. Le anga I atu lei aukilani saute I lungo le State Highway 20, pisi le vaa Mount Rusko se ia pa ia onehanga. Lea o loo lipotia mai lunga ni State Highway 20 matua I pisi lea nga I atu lea I aukilani sifo amata atu lea le tuli manu lea I Plunkett Avenue se ia pa ia maangele I le tae au nei o loo au mai le fautuanga falling mai o loo iese fa ala vilave tau ta avale I lea vaenga le awala pa mulumo le tuu avanuomo au onanga ma emergency services ina ia vave ona ki lia lea fa ala vilave mai lunga o awala mole nei teimi o le tae au lipoti le nawa mawhai ona Awinatu whalo alonga ale company lea.
O le Enterprise Motor Group I Manukau, mai le tasi iwa fitus fulu talu ona whaavae, e te mau aiso se tua inga ta avale. E iei ta avale mo whanau fatua wha inga luenga, a inga toa tele, tangata whaipisi nisi, e ka le sia maisi. A fio ane loa, ra aiso usā I le lima fitu tolu, Great South Road I Manukau. Pe wala au tiunia I le olua fitu, lua tolu valu, ono tasi o o. Po le o iwa, lua fitu fitu, fitu ono o o. O iwa, lua fitu fitu, fitu ono o o. Le Enterprise Motor Group I Manukau, o au whae mala a inga saunga le mu, I lunga o le ala tele.
O le tala le tau I tae au te itasi, ua awina atu ono o le langolango mai ele company I whaatau fale. O le professionals real estate I papatoetoe. Thank you.
vaega i le tatou tala o le tau mai aai eseese ma taulaga eseese i New Zealand nei le ao loo foliga mai o le ao telega lava o le tele o aai o loo iai o le alagi lelei le tau mo i tatou ae alea o loo lipotia mai a tatou amata mai le vaega pito i matū o New Zealand nei i le motu i matū kaitaia fa le maualuga o le mafanafana o le ea mo i tatou i lea vaega o New Zealand ga solo atu i fagarai lima le maualuga o le ea susulu manaia la o le aoaoa i nisi foʻi o taimi i Hamilton kirikiri roa lea o loo lipotia mai tulaga lava e tasi o le susulu manaia la ao le vaega po le tau o le aiai po le temperature foʻi -2 degrees le maualuga o le mafanafana. I don't even know if you can say that mafanafana i le -2 degrees, but lea o loo au mai le o le tulaga na o loo iai le mafanafana o le ea mo lea vaega o New Zealand. Rotorua lea o loo lipotia mai 0 degrees le maualuga o le amafai ona oo iai le vevela i le aso i taonaga susulu manaia la 2 le maualuga o le mafanafana o le ea so foliga mai matuaʻi malulu malulu tele le tatou tau i lenei taeao ao le talafiafia. Take the positive out of what we can get, take it with a grain of salt o le a susulu manaia la mo i tatou i ia vaega o New Zealand. Angaʻi atu i le laumua i te wanganui a tara ono le maualuga o le mafanafana o le ea o le a oo iai le laumua i lenei taeao. Tatou ga solosolo atu i le motu i Saunte o New Zealand i Nelson tulaga lava e tasi susulu manaia la tasi le maualuga o le mafanafana o le ea i le aso o le aiai foʻi taimi o le aaoaoa ai i Kalaistete lea o loo lipotia mai o le a faaletonu le tau i lea vaega o New Zealand -1 degrees le maualuga o le mafanafana o le ea ae o le alagi lelei le tau i se taimi o le auauli ao lenei taeao lea o loo lipotia mai toʻulu timuga i lea vaega i Queenstown tulaga lava e tasi faaletonu le tau ae o le auauli o le asusulu manaia i le lā 1 degree le maualuga le mafanafana o le ea i lea vaega o New Zealand. I Dunedin o te poti lea o loo lipotia mai 5 le maualuga o le mafanafana o le ea toʻulu timuga i le aso ao le ao telega lava o le asusulu manaia le lā mo i tatou i Dunedin. Tala nao le tau mo le nei temi o le polokalame a faaloalonga a le company lea.
Talo fa Samoa, o fia fatau e se vavelo fale, po tau sa ili se fale motu mo oe male ainga. Wa iei la tau wa tala fia ngai, mo le fatau wina o lo fale le taimi nei, a fai foi o e fie lua se tau o lo fale i lungo le maketi. Vili mai, pe tex mai iau, Tyra Lina Samau Johansson, ili o lua tasi, o fitu fitu tolu iwa fitu tolu. Olua tasi o fitu fitu tolu iwa fitu tolu. Vili mai nei, Tyra Lina Samau Johansson, olua tasi o fitu fitu tolu iwa fitu tolu.
Hei hei! Ho! Lea wa iwa mino te wate ai nei leintu la e fitu o le tato whaanga sulunga o le polokalame i le nei teimi o le taeao. Awane ngalo ai le afale fitu o le tawalunga le tato polokalame i le ngala Peritania. Think a minute afo le fitu maua le avanoa masani a wafa amanuianga o aso whanau. Lea olo o tatala pia le tato avanoa ilunga tato Facebook male YouTube. Itu ina mai e au wafa amanuianga ia po le tato email foi on air at radiosamoa.co.nz. To es full lima minute ile valu mawale avano ma sani male avano fa auro foi male tato minstar o tangata pacifica le afionga ia poli sunga foi ia honorable Barbara Edmonds awa lava se tato fa ta no ngai tu langa lo tu la imai itstono le palemene ia tapinanga foi ia wale a fenga palota ile masina o oketopa ia manisi foi your issues to tell one enough for longo po ia lii ai le atunuu i vaega o loo tulaʻi mai i totonu New Zealand ia faatalanoaga foʻi manisi foʻi o tamālii o le atunuu o loo tautuaina le malu o le atunuu i faletaʻavale auā lava le tautua a le tatou Radio Samoa i lenei taeao ae o le tatou polokalame. Sad news, Molitato Silver Ferns. Well, sad and good news. Aia, olo maua pele lanto avanoa I semifinals. Ai faya inga fo I letato au I lepo anapo. So it wasn't a great day, Molitato Silver Ferns and anafi. Lea sa lipotia mai faya inga letato au I le awa Jamaica. awa Jamaica tapinanga leo lo o mai male awa Jamaica le o fa tafa tafa lava le o fa vai vai foi lea sa manu malo lato il alto ta longa male silver ferns a limas fuluiva ile fast fun malvalu a na o mata mata i foi le ta longa lea mana ile amatanga mai o tato awa le silver ferns for the first quarter second quarter e ui lava we were trailing i kuata ia but ele itele se vasa yai ile fai unga foi o kuata nei peitai ya malo si telele fina wale awa Jamaica ya lela wolipo tia mai yai o tatou la New Zealand mawa tatou avanoa ona o tatou points lea lao lea fitau yei tatou male awa Ingelani ile semifinal ya ai fitau i Jamaica male awa Australia fo ilea sa faya inga fo ilato tamafenga ya male awa Ingelani lea sa malo ai Ingelani by 1 point ile taalunga lea i awfanga solo pe le taamiusanga ole ipu la langi o le taalunga ole netbo i tutonu o a Afirika I saute. Nisi nao tatou tala I tatou taalonga o le netball. Tala no I taalonga o ana pofo I taaloei le awele Roosters, ma le Sea Eagles. Antonu mafu anga tonu a le le iusu mei e le sunga le awa o I neta e awa ia. Faya inga lana au. Fa maulunga fo I lana au leo le Sea Eagles ai lena to I lalo fo I le tamafenga le Roosters. Lua se fulu ono aia le Roosters I le se fulu male ono Ale Sea Eagles. Se teimi o luma an tato polokalame o na whalawe I tene leo le nisi fo I osui o le tato manu Samoa lea ua filifilia a wale tato taalonga I le taiawa taiawa ia male au malosi mai tonga I kaletahi. Ai tūlanga nao lo iei tato talo le tau. FIFA o lo whanga solo pea ia vaenga po lea ta milusanga o lea mawhai o na whalawe I tele antu tato talana I se teimi o luma an tato polokalame o teimi nei. O le tatou pese nei mai le awhai pese. Puni ala vaa sulu I le papa ngala le malu o le atunu o loo anga I atu I ngaluenga. Malu o lavane o tutai, pese nei, tule I atua I le tatou tai au.
Bye. There are proposed speed limit changes for some roads around Auckland. Got an opinion about the changes in your area? Don't just tell your neighbour, tell Auckland Transport what you think. Too fast, too slow, just around schools, something else. They're your roads and Auckland Transport wants to know what you think should happen on them. Have your say on Katoa Ka Ora, Auckland's draft speed management plan at at.govt/haveyoursay. Visit us to have your say.
Lai titi le fatongi e lakwai lau tupe fat mamoli. Check. Te le le tupe maua. Also check. O le Western Union e te mawai rates le le e lakwai tupe sa amua matonga. E fai ngō fie. Check. E tala fea ngai ma oi. Also check. A fio ane loa I se la la lata ane o le Western Union.
Are you fighting off a cold or feeling a little bit mutty this morning? Let your body go to work. Rest up at home if you're sick. Te whatu ora, stay well this winter.
Hey Auckland Transport, can you make buses cheaper? And can we have more electric buses too?
Hey, we just rolled out half price fares for under 25s. What do you think about the possibility of a weekly fare cap? Also, more electric buses are coming. And we've got some electric ferries on the way too. What kind of public transport do you want for the future of Tāmaki Makaurau? Have your say at at.govt.nz/RPTP.
Tālo whalawa, I'm Sione. My wife and I have three sons and a beautiful granddaughter who turns four in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day. And you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116.
Watelelo ofu ono e Lucy my little challenge maluwa yaso safai. Susu mai le fab fabrics e toe fitu una ilo ofu. Via so iso ofu. Mana tua le fab fabrics. Mawa ia e lei, ia laise. Maso se o loe fa o ngā musu iso inga. Tatala fitu waso le vayaso. Ma awane ingalo fa ailoa ia ina e fa afofonga ili nei fa asalalaunga. Ilungo le Radio Samoa. E mawa ila se fulu pa seneto e sea mai lau fa atonga. Le fab fabrics. Tasi fa ono e Harris Robotney. Matua I fab, fab, fab.
Li poti mai lunga o le ala tele, ua awi nātu I le langolango mai a le Enterprise Motor Group I le lima ona fitu ma le lima fitu tolu, Great South Road I Manukau.
Just think a minute, it could change everything.
Think a minute, it's been called the worst tragedy in the history of that part of America. Yet most Americans have never even heard about it. An entire city burned down, killing more than 1,500 people. This city was right next to one of the largest freshwater lakes in the world and had a river running through the center of town. There was water everywhere, except where it counted. There'd been no rain for many months, leaving the ground and everything bone dry. Even the town newspaper said, "Unless we have rain, who knows how soon a fire will sweep over this town." Then it happened. On a Sunday, all hell broke loose. They said the roar of the fire in the night was a terrifying sound. It was so hot that people felt they'd been thrown into an oven or furnace, and the ground seemed to melt. Many of the town's citizens ran to the river for safety, but the fire had spread even there. All over the city, you could hear people's screams as this lovely town became a hell on earth. But amazingly, few Americans have ever even heard about this pretty little town named Peshtigo that was burned to the ground in one terrible night. You see, it just so happened that the Peshtigo fire took place on the exact same night as another terrible fire. Only the other fire was in a city much bigger and seemed more important. So even though not nearly as many people died there, it was that fire which made the newspapers and became famous as the Great Chicago Fire. The world is full of untold suffering. In fact, you yourself have probably suffered in ways that no one else knows. You may feel like no one cares about the pain you've gone through in your body, mind, or feelings. But Jesus Christ came to share in our suffering and to show us how much He understands and loves us. Jesus said that even when a little bird falls to the ground, He knows and cares. So how much more does He know and care when you're hurt? So why don't you ask him to take control of your life? With him watching over you every day, you'll never again go through untold suffering all alone. You know he will always comfort and carry you through. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
Flava o David Tualenei ono e fa fonga mai pele Radio Samoa tasilima i vatolu a mo Samoa i manuia lenei aso
ma lo so e fua o si e fonga Samoa Radio Samoa tasilima i vatolu a mo se ki a Radio Samoa.
Lea ua lus full fitu minute wa te ae nailing tu lai fitu olo e whafonga mai le polo kalame ma lua le tae au i le nei temi o le polo kalame. Lea wa whaatasi mai le afionga ia ngalu ma le mana tipi au tanga vaya wa lava stato whaatala noanga i le nei tae au i le tau tua a le jimana hosa autos. Whaatala whaatu i lawa fionga ngalu ma le mana. Good morning.
Ia fatalo fatu ia te mtalo le se le tato wa atu nuule wa tue tato fatalo le utipi of tanga vaya le fionga ya. Alo se po manuia ia oe tau sala a teni.
My sincere apologies ngalu male mana.
It's all good. Fai lava si malo uru tae ao na foi wale ato atu la ofa inga venga ia ma malama lava mea. Uma ma alo se po manuia ia te oile tau sala fa pepo io na pa felo ia tu aile but yeah, my mama do Samuel what to tell the nature out. Yeah, my support you on the social the two is just fat for the longer. Before you feel my battle to my taisa. You know that there to some my fast nine to my fast pen I make for you Alicia or la to umala for you to 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 no Alicia taisi. Ma no le on sai ma lo for the to ile to malon of ngalo. Ma talo for my son in the fine to lo afia to la mama taile. Ta po inga mai I au sila sina la tunu na yo tatu ta mam tina matua ta lofa lava ma lolo soi po manuia ma lofo la paftai tele I le ta po inga la tau au su ni ta eo fa te foi la tau ma na pa mai tolo lau no mota to singa o tatu matua ma lolo lava lon sai ma lofo I le tau si matua ma lolo fa ma lolo si liva yato ni ele li
amene amene o anga lava o le ansu farele ai va ta lo fa vi ele tu a lewa maua le nei avanoa maua se tato fiso o ta inga malawa fionga ya wa fo ile tau tua le jimana hotel autos I le nei tai au o le asa tato le poti fa mole mole ngalu male mana
aptai ya vainga masani na vale tato o nanga mal tau tua lo fo imfale le vaina o tau tua mo oe Samoa awa ne ngalu mai se lava fo I la tau pe fo nei vayaso Lisho la tau sa whaapena na sa iri se sa ma le mwhai o na maua sef so sani ono tūlanga I le tangati a fōile le tūlanga le tungtongi ai tā lafu ia I waitangi wa tō nai ia o le nā o lo whaapena na maua le maua le so sani I le tātou nanga tūlanga I le tātou financial o iai o le hā le tūlanga wha le tonu bankruptcy o le cashman o lo iai ia e le mwhai lama o na le tariaina o e pia whai o ia te oe le affordability e te tongi ai le tā vale pa ai au po le sua soi le tato ofisa pa te tano e faltua ia Rosita ia o ia le naolo ma ia le tato ofisa te taimi nei au to e sea le te maitatule ia nere lima o I whenga malolonga ia ai pa te tano pe ia ila ofenga venga ia lo mwufu ia o le tato ofisa I sos taimi lava o ni isi wha mtalanga baina tu fa singo ai ta lafu anafi fo I dua tato trade in ia na trade in anafi tasio tato sign up tasio tato sign up fa tino de so au lo ye fo dua to trade in po le ale tu langa fa le tonu pe o ni sho ta vali na ba tu la be man fa pena e lia lava au le tu langa tau me si te fia ina o le tau e trade in ai le ta vali o le ata fa te loina e mawhai o le whaari utupe, e mawhai fwy na tūnu o lau whaftawa inga, pe o na e lau tāwal fwg. Tal noi a tātou tāwal fwg, pe na e a tātou Mahindra. Tātou Mahindra le lua hafe lua tolu, XUV 700, o ane ngalo ia te oe, o le tau o lo whaftawa inga ia fitun fua mo a inga, e le ngata fwy e mawhai fwy na whao nga aina e tūlanga o lau tālonga le kof, marisi maina e whaftawa mwringa fwy tua, e de ele space o lo iai, ia e maisha stanga le mua ni ta vale I ona tu langa pe ona iei le ona 5-star rating o le safety ia ona tu utonga wha ona po nei pe ona iei le the camera le 360 pulil camera ona winga e ma whai ona ta milo a tole camera I le ta vale a toa e o fwe te taimi o loa fero e lea wala e ma whai lava ona ola e loa I o blind spot pa vainga wha pe na pa pe a whelau ta vale ia yeah, pesu I fwoi lau lai na tele na vaenga o tō tonga nei tā vale e ma whaina so sa ni mo hoi. Ai le leilo suma maliu mai lua balu Ekinson Avenue nei o tau, lusu balu Ekinson Avenue nei o tau, whaatanga tonu lawa le pampentini por perfect gain I ngai o tau le mga whaanda le mō li o le Princess Street male Ekinson Avenue tunu man tonu lawa na olo iai le tata o nga whaatau ba a le chimana silisila ia tātou piki apu, telo a tātou piki apu lo iai, for Rangers, ai mai se fo'i a tātou Highlights, a tātou piki apu fo'u peo nei, tātou Mahindra, ia manisi lava piki apu, e mwhaida e silisila iai, ia ele ngatai lea, spulu no fo'a, a o tātou Toyota High Ace, a solo mai lava ele fitu balu, a Aircrans, a Valfire, ma le tele lava nisi o Benzev, e te filfili mai iai, e silbi mo tātou mātua, pointa foi na tua nga i tāwale mau alalo iolo tele a tātou tāwale nā mō tātou mātua e mese po sportcast pēna e sportcast e wadu fuet ni bayaso lo iai a tātou sportcast mō alo mwhānau e sida sida iai ala mai le tātou te foni le lua fitu o wha o lua fitu ia po le lua fitu ono iba iba o le tātou te foni fua e valau fua e valau mai iai a tātou mutua o ia po silava i le o wale selau ki mana numero tasi o Valselau, whao no lua o no lua tasi o Valselau, whao no lua o no lua tasi, bala o maile tātou te whoni nā. Awane ngala ia te oe tala tātou ofisa ta eo in afal malu se pā ia le lima i le fiafi ia o lva yaso lava la tosi o le sfaraile e le tala mai lea i le iwa le ta eo se pā ia le ono le fiafi ma lo lo le lei lea sa ia o e tapuni ai le tātou au nanga. Pātai le niwai aso atoa chini, ia maanga leile atua fo'i fo'fanga ma tiutio le weekend, wale nei aso atoa manuia fo'n tapua ingwa lau au e masi leo pleks, ia ma li tato man Samoa, Samoa le nei fo'i aso, ia anga leile atua e fo'fanga ma tiutio, ai faa soi fo'i aho.
Soi fua, faftai ngalu malemana mole faa avanoa ino lau taimi, ia awa fo'i le tato li poti le nei tai au, lea ua tato e luas fuluano minute o natale o le itu la e valu, temi o tato polukalame lea o faa manuianga o aso whanau.
O whamanuianga o asfanau o mawhai o na awina atu o na ole langolango mai e le CT1 Electrical and Air Conditioning Limited.
Woohoo! O whamanuianga maalofa anga nei o le aso wha o aukuso le watata waulia mai male manuia. Tato numera masani tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu le watatala le tato wavanoa. Tala le avanoa fo ilunga on tato e-maili onair@radiosamoa.co.nz. Ia mai ilunga tato Facebook ma le YouTube i le neite mi o le polokalame. Patala fatu le tato wala au, soi fua manuia.
Faftai mo le avanoa, fa malo soi fua manuia ilau. Le tau salo le tai au, ai mai se fo i le mamalu. Fafsonga anga Samoa ni tai au. Faftai chini mo le avanoa, po a ule wa ilunga le laina.
O oelea i oi tina o lo avanoa ne?
Faftai lava sis, ia. Ile nei lava i tū la, ma le nei tai au fau. E vi ia le atua. Ona se tasi fo io tamai tutono la mata umaftanga sa le satele mai fale alili wa ato nei ile nei la vaso sa li tono ilo na nganga fa manu ile atua ona le nei aso wa ato haile ono sfulu ma le lima o tausanga olo na soifua o ka le tele o nei tausanga ma fuolo tongiai kiripati mai sa le satele Fafetai, fafetai, le atua nei tae au. O le anganga le oli oli. Le uso mekala e peo na loufaritua. Ia, e fafetai ai le atua. Fai mai upo le tusipa ia. O le nofo le mea lilo e ai le sili sili esi. E mau oia le paolo le ona le malosi le malaga. Fapeatu ia iova o loo malu oia malo olo. O loo watua o te fatu atua ia te ia. O kale mātanga o fio ia upu a batu ne yaso. Fatupu mālosi ia te oe tuangane po stasi o tamā. O ia ole au tu stusi o le mātou mafutanga sali sātele. Ole ai abatu ai o mātou alo whaanga ni nei tae au. O nao lai fai ngā rue ngā uu malawa le totele. Ia ai. O a usilo matua le ai. Abatu li whamanuianga ni nei yaso. Ia manu ya tele no wasoi fua. Fa'au popo pea ele atua nisi aso stele. Manisi tausanga wana wa eilunga pensione. Ya vi ia ele atua ale afapupo atu tala ni tae au. Ya sanga faa manuia ele atua kirpati na fuolo tongiai. Ya mawa pea lo soifua manuia. Fa'atele nisi aso ma ya mawa le maftanga maletina ya mekala. ai mai se se olua alo tina ia mpen ma le toʻatele o le tatou mafataga faamanuia tele le atua alofa tele atu. God bless you.
Tai lava tina.
Faamanuia faafetai tenin o lou toe aso ea foʻi nei.
So late now.
Yeah, late yo. I heard yesterday about that.
Yes. Your
family, we are for late to our young Luma Lina. Have time on it. I may tell him, and he asked it. I want to let you know, family, we are to let you
know.
Thank you. Thank you so, so much.
Thank
you.
Manuela Wato Tina, Fabtaile Vala Aumai, happy birthday. Fatalofatu, Ilen Tato Vala Aune, Talofa.
Talofa.
So if you are Manuia, Olova Noa, Ne?
Kirana, Kotal Kato Totani.
Kirana.
Fabtaile Vamolo, Wavanoa. Fabtaile Lota to Atenu, Tato Radio Samoa.
Yeah, little.
The Iale to a Fabtaile Pulo. Au au nanga malau tau tua le tatou atunu. Ia ai o te fia whamani atu ili asu whanau o si o grandstand ia Michael e sao West Hapa. Michael te ilo na wai ala saun ilauna luenga ia ai ua umona si itia le vi inga malfapta ili atua ona o le aso o wa atua ia ile lua sfulu lua tau sanga o logo langa. Fapta ili atua inei tau sanga e tele a meite lana sa malo longa ia te oe Michael o le tisalo lava. Ia nga leile atua ma ia tue whaopopo atu pele maa lusio nisi a se pele whape nei. Ia te au au nai pele atua ai maise o te au mga luenga. Ia o alofaanga nga nama lukato ai nga atua ma yo uncles o aunties. Ia si tile alofaanga o lo papa e nana. Tai lava tene, ia manuia lava lo waso wha manuia le atua ia te oe.
Taitina, ia manuia fo ilo waso, manuia fo ilo weekend. Lesia tato vala au lea ta alofa.
Ta alofa aku. Let us all I at you, Nicola.
Ah, so for Manuia, Fialofani.
Yes, I sky lava. Famaro, Akakua, Mucheni, Yaseva Kuanga, Yerufanga, Yafamanyanga, grandson Leo Konga. Ah, Saipe Malo, Pito Feake, Viliami, Kamote, Koi Papatoi, Koi Ofalayatu, Koi Familiatu, Sesu, Moaso Fanao. We offer anger to family, your Nena Felofani, and all of the family from Auckland, New Zealand, Nofoa, Malo, Alpito, Ofatu, Faskaikele Lava, Yakiweteni, Moravangoa.
Say Felofani, say Lava, Manuia Lava Lawaso Felofani, Manuia for Ile Weekend. Woohoo! Offer Manuia and Lungan Tanto Facebook. Happy birthday to you, Fasisina, Senetima, Sio. Wa atoa lona valus fulu fata usanga ili aso, lona soifua, alofa le atua sanga fua ipea nisi aso se tele faape nei, tato te mafuta ile nei lalolangi le tu mau, ai meise, lo soifua nga lue mole atua malona fina ngalo. Alofa anga mai yau ainga i tokoroa, mai a Mariana Lesa. There's a party going on right here. Lesi atato vala au lea ta alofa.
Malo soifua.
Soifua maluia tama.
Yeah, the Moria Tuala Fang is the Moitaile Princess Victoria. Pole, Fionga knew a fallout a lot of Telendi. Yeah, Paul found Tanga for ya to the Funga Taloto. Yeah, La for Emma, my letter to a later out. Eman, we are for Funga. Don't know my mouth, Sali, where the Manao ya is later out. Faftai le alofa malanga leo le tua. Ue au lia manuia mai le asana e soifua mai le neila langi. Ia anga leipea le tua. Toi whaapopo nisi asetei le whape nei. Olo whanga ia e watu lau ka seni ia le vaa. En whapea ia simiti ni ule saa. Ia lau le saa Mary. Ia whapea ia nebo. Ia whapea ia le tamaita ila ia tapnu a telesia ma chaise ma sia la whanau o esta ma te saia ia whase siri ailo wanko le ia le waa ni ulesa le waa sa alon to i uta toi to i tai whaftai da wa tau sala anga mole ava noa manuia ne yasa
Tain tama man we are for ilene yaso fa tain le fa tsa mai le tsa polo kalame. Ah pisi lunga tsa email in neta yao I am atantu a leo le ava tul fa man we ngai lunga tsa YouTube happy birthday to my beautiful daughter Ruden Mavis Zink. Thank you for your love to your parents and also your family. May the Lord continue to bless you and guide you always. Love, Mum and Dad. Happy birthday to my sister, Emma Uluwalo. Love you, sis, from your family in Seattle, Washington. May your Fred Majen Mua Au. Tato imeli, o alofa anga mafamanuianga nei mole aso whanawo le atalii ya Christian Tuutuu Junior Tofilau Fuao o Vaimoso Tanu Malala ya mafleposhi au kilani. Vi ia le atua ilana tausinga ya te oe sanwa e au lia mai ei le luas fulfitu tausanga nei faftai mo ngaluenga lei uma ile tawati na eina o sio tato ainga alofangia ile atua lo wola tau mafai ia tau manu wia au moe mitinga uma. Ia tau lauma le manuia au moe mitinga uma. Alofa anga mo oele atali ipele from your sisters Rowena, Hope, Ainsley, Na, Lei, Faapeo brothers James, Ken, Ethan and Se. Ai fa silisili ayo mantua tofi lau malangi mo oe. God is good all the time, and all the time, God is good. Wishing a happy 8th birthday to Junior Siilata from Hamilton. Thank God for adding another year to your life, and may He grant you many more years to come. May your birthday be filled with love, joy, and happiness from your family and friends. Birthday wishes from your parents, Junior and Sharon, your Nana, Aisinga, and your cousins. Greatest wishes from your great grand auntie, your great auntie Siolo, Taulamango, and kids. Enjoy your birthday today, Junior, and God bless. Alofa anga mafa'amanuianga nei, birthday dedication. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Happy birthday to our beautiful and most amazing daughter, sister, and auntie in the world, Princess Tuli Letufunga. Niua Folau Victoria Teito Taloto. On this special day, we wish you the very best and all the joy that you can ever have. And may you be blessed abundantly today, tomorrow, and all the days to come. Manuia Telelo Waso Soifua, God bless and we love you so much. Always, Dad, Teito, and Mum, Filoi Auro, Matapunu'u, Lefale, Vaivai, Leva'a, Tori, Oma, Sepi, Elizabeth, and Noah. Lesi antato wala au lea, fa talo fatu ili neita e au.
Ya wakao hakula wa fio nga tau sawa.
So ifo manuia tina?
Malolenga nuwe tine.
Ia lea tua loa vanoa nei tina?
Afero, lau.
Sunga lea o a o ia atonu e o lae whaatafanga singa se ele nei tae au ia talosia tuna mawale i hava noe lea
sunfio. Ia, wero kini.
Ia.
Pai e, ila o a o e whaifale re ke i e o mawa koe koe mawa ko wiki.
Awane popo le uma lafo ai lao le whiau le nā tina ai whamul mole o awanoa nei mole whamanuianga o aso soi fua
ia whafika ia ki isi mole awanoa ia a mwana a mori a kolo whangai rea su whanga o kumai kainai ia ni wafurau te loto mono ngā soi fua le so ia. Mae kai i aro fa kere mo e ro was whanau. Ma lui e ro was whanau ne i aso. Pa ptai re atua. Wai au i a mai re. No was no e soi fu mai re ne i. Na lang ne su mau. I a ra sara atu si i a ama wape o e fa mani anga i te re. Ne i o langa a wate pana i atua. I a e aro fa kere re atua mo oe. Te whapopo ere tua nisi ase tere mō oe. Ma nisi tau sanga tere mō lo soi fua. A wāra wāre whaingo. Si tō wā inga. Ma ngā mwenga fwe o whenga i ai. Ia ai o alo whanga ngā e. E waku ia e sista mai whanga o nei Henderson. Ia ma nui alo wat whanga o whai a. Yo mā tua e whai se. E keke mā ngai o mō oe. Wai poko alo ki ngā whai keke. Ia, tekelea, kinis mole manua.
Taitina, ya manuia le weekend, manuia foi le nei aso, faftaile, fatasmail tato polukalame. O nisine o faamanuia ngalunga tato Facebook, faamanuia antule asuifua le su ya pati, susunga ya pati wa ato aneilo na onus fulima tausanga. Vi ia le atua moana faamanuia nga ya oile uso wa ulia manuia mayelo wa susuifua nei aso, falupasene loa faamanuia ilo wa susuifua. Oi manga ya. Pamanuia le ali i au fufuanga umamale lumanai alofa antu o lui sio mo oe. Pamanuia nga ma alofa anga ilunga tato imeli ka ipisi tato alofa anga fo inei tayao. Faptai le atua waulia mayesi au grandson o Matthias, sai sau foi sopo anga lona so soifu ele so to anga ele onga lotu matolengi malosi law league rugby league team Tiger North Shore, very nice, my future warrior, best team, happy birthday Matthias, manuia lea onga neya so alfa anga from sua new family on North Shore litongo siumu mafalea lupo. Happy birthday. Pe ia wa oshima oni e loan tato whaamanuia ngai le nei aso le aso whale nei o aukuso. Whaftei ia tato pa anga uman mawale avanoi le nei tai au. Mawale isi avanoi le afiafiana nei le afalifitu. Ia mo whaamanuia ngai fo yo aso whanau. Ai whaftei antu I le tato company lea a wale langolango ina o le tato polokalame o whaamanuia ngai o aso soifua.
So for Manuia Samoa, or CT1 Electrical and Air Conditioning Limited, or Aonanga Tau Elitise Ma Air Conditioning, Ma Tau Te Faya Iso Use Ngaluenga Mo Faleo Ainga, Bisinisi Mai Kalesia, Iaile Finance Pe Amo Mia. Wala au loa uso fe solai, ili o lua lua, tasi walfa, iwa o fa iwa. O lua lua, tasi walfa, iwa o fa iwa, fa aftai.
Lea ua toi sfulu tasi minute ona tale ole itu la e valu o le temina I New Zealand nei. Aotearoa New Zealand makariri I le taiao nei. Ai o le tato polokalami na wama e atu o whaamanuianga mo aso soifua. Ia ona o lea o lo o maua le tato wavanoa maasani. Ia male afionga fo I le minister o tangata Pasifika. Le ngata fo I lea o le minister for economic development, minister of revenue and internal affairs. I'm an Associate Minister of Finance, Cyclone Recovery and Housing, Le Susunga, Ia Honorable Barbara Edmonds, Ile Neitayao. Fatalo Fatui, La Susunga Barbara Edmonds, thank you so much for being patient this morning. It's been such a busy program, but we are so honored to have you on.
Fatalo Fatui, Janine, lovely to be on the last time with you, I understand. It's your last day on the show.
It is. It's bittersweet. It's been an incredible almost 5 years. Lima tausanga le tautua fo ilunga le Radio Samoa. So, but very excited about the new beginnings that are yet to come. But thank you, Minister Barbara Edmonds, for this morning. I see you wearing a jacket. Malulu le tau I nai le lau mua?
Oh, this is just my work jacket, you know, that's why it's red. So I've got a busy day here in Porirua. Today is the opening of Te Moana Nui Kiwa, which is our poly fest for all our Porirua secondary schools. I've also got an economic development meeting with Māori iwi leaders later today and some business visits. So just this is for the start of the day, and then I will get dressed, but it is very cold.
Well, regardless, you still look beautiful and stunning this morning, Barbara Edmonds. Now, amatalita talano anga fa mulmole I le retirement village lea ole ase taua ole ole fale nene itutonu ole vaenga leo niusila. What's the importance of it?
Yeah, so on Wednesday, I released what's called a retirement villages consultation document. And because, our government's committed to ensuring that we have safe, secure housing for our older people. And the law for retirement villages is around 20 years old. So Helen Clark government brought it in. And there have been many complaints over the year, but most recently in 2022, the Retirement Commissioner released her responses to basically what are consumer rights issues that have been raised by retirees who live in the villages. So my team has had a good look at it, and what we've done is we've released a document asking for people for their views on it. So that's around when a person moves into a retirement village. So, for example, clarifying some of the contracts, maybe making it easier so they understand it. And then when they live in these retirement villages, we're proposing that the retirement villages pay for the repairs and maintenance of the chattels inside the unit, because actually most contracts, it's on the person to pay for those repairs and maintenance.
Wow.
And then also when the person leaves the retirement village for whatever reason, if the unit is vacated, they still have to keep paying the weekly fees.
Wow.
Until the retirement village operator puts someone in. Mm. So for some people, the complaints have been, you know, that's up to 18 months for them. So around the fees. Or what happens is when they go into a retirement village, they pay what's called a capital sum, so an amount of money. And sometimes that payment, again, is not up to 18 months. The retirement villages moved quickly after that 2022 review to try and make things easier, but the government is now looking at making some of those changes law.
Wow. Very important, the retirement village proposal. For example, having to still pay when you've left. So is there a number of, say, days that or weeks, or is this just open until someone is able to move into that building?
Yeah, so it depends on the contract with the village, but and again, can be, you know, can be weeks, can be months, can be a year. It all varies. But either way, a lot of the retirees or their families, because you know sometimes they leave the village because they've passed away. Their families have complained to the Commerce Commission, so the Commerce Commission is doing an investigation, but also to the Retirement Commissioner. So we thought, well, you know, a lot of the operators are doing really good and are, you know, stopping the fees after a certain amount or returning the capital sum after a certain time. But we want to be able to ask the public what their views are, because over 48,000 people live in a retirement village.
Wow.
And we project in 2033 that that's going to be over 80,000 people. So we need to get on top of this and have a look at how we can change the law after 20 years.
Incredible. Now, Barbara Edmonds, this week we have had the latest results from one of the News Hub polls, and we do see the popularity more le Labour Party. Results for you, if I ungana maua mai ili News Hub polia. What is the feeling, or what is the atmosphere like within the Labour Party after seeing the trend? Olo alui lalole lango lango tangata ili temine ili party leo le Labour.
Yeah, we have a really tight team. You know, we genuinely like each other. We support each other, and you know, it's been a tough time. It's been a tough time, not just for politics, but actually even for our people. You know, we've just come off 3 years of COVID. You know, we've had some pretty major weather events in the country. So for us, it's a reminder, you know, stay focused on the things that matter to New Zealand. You know, and I accept, you know, we've had some internal things that we need to clean up, and we're trying to support our members through. But now is the time, you know, not long until the election. You know, we're just going to go hard and just stay focused on what matters to, you know, New Zealanders.
Yes. And so we had the arbitration panel in terms of the teachers and their salary, which has been accepted by the Leaua Te Liaine Limitanga Luenga Wa Onga, received from the Ministry of Education. But there are still some areas where we could get more financial help, for example, our people. So Chris Hipkins has ruled out the wealth tax. Could I ask, why is this? Wealth tax. Why not bring the wealth tax to insert more money into the government? Why is Labour so against the wealth tax? Minister.
So, to clarify, the Prime Minister has said that under his leadership, we won't be having a wealth tax or a capital gains tax. And the reason is that he made that decision is that currently we have a very uncertain economic time. So as you'll see right across the world and in New Zealand, it is quite uncertain as to what's happening. You know, forecasts are not coming in the way they are. So, you know, our Crown accounts revenue has come down in some areas. It's also gone up in other areas.
Mm.
So the Prime Minister has made the call that at this time to keep it simple. So Budget 2023 is part of that. You know, we looked at focusing the targeted support to the families that didn't drive up inflation. So part of the reason why it's quite tough for people is it's costing a lot more to live.
Mm.
You know, food is more expensive, etc. So what we tried, so what you need to do is you can't just give a wide universal sort of, you know, some people say, you know, provide tax cuts. To do that, as we've seen in the UK, when the UK decided, when their prime minister decided to do that, their market tanked. And that what that means by their stock market tanking means that people were less likely to invest in New Zealand, which means it impacts on jobs, it impacts on capital that businesses have to run things that they need to do.
Mm.
So rather than doing wide tax cuts, we decided to do focused support on families that didn't drive up inflation. So that it's definitely not on the table for Labor, not at this time because of the economic uncertainty, not at this time while we have Chris Hipkins as our Prime Minister. And in a couple of weeks' time, we will have our election policy manifesto where the leader of our party, which is Chris Hipkins as well, will provide what our tax policy is. And I'll be happy to take the show through that as the revenue spokesperson for our party.
And how is the portfolio going, Minister Barbara Edmonds?
It's full on, but it's lovely to have the mix of economic development, associate finance and revenue together.
Mm.
You really see what is working in the different areas, how we can bring them together to work better, you know, because in the end, we want all of our people in New Zealand to prosper from it. So I'm really looking forward that, you know, come back October, hopefully I still have the portfolios and being able to do some real big work on it, because we don't have much time before the election. I think it's less than 80 days now.
Less than 80 days, yes. October is just, it's going to fly by so fast. But to end our Talanoa this morning, Whamolemole, Honourable Barbara Edmonds, I see that there was a first of its kind public housing development I Aukilani. E mawhai ana e whalau I te lele vaenga lea. So is this going to help with the shortages of houses and that we see in Auckland?
It is definitely a help. Mm. So anybody that's been in the Auckland CBD, so just up the road from RT Centre is Grays Ave. So if you go to the top of Grays Ave, you hit Ponsonby Road, you know.
Mm-hmm.
On Grays Ave, just yesterday, we've opened the first of its kind in our country's history. So it's 274 units or apartments. So they're absolutely beautiful. So 200 of them are public housing, 74 of them will be for private sale. Mm. But what is really amazing about this project is that we have social support sectors on site. So through help with the Auckland City Mission and Ngāti Whātua, you know, there's a clinic on site for medical help. They've got a jobs and skills hub on site. So it's not just about basically putting people together in these tall apartment complex buildings and leaving them,
mm-hmm.
but actually providing wraparound support. So it's a start for us. It's over 276. But either way, I mean, this is just part of us trying to build more houses, because that's the only way you really bring rents down.
Mm.
You know, more supply means less demand, which means that the cost of being able to afford or live in a home is cheaper.
Mm.
So we've also opened up another we acknowledged the milestone stage one of 80 units here in Wellington as well, just on Tuesday.
Mm.
So, you know, we're trying to build. Apparently in the last 6 years, one in every seven public house that's available now was built by a government in the last 6 years.
Whaftei lava, Honourable Barbara Edmonds, really appreciate your time this morning, and hopefully it starts to warm up I le lau mua I Wellington I le tai au nei, but have a great weekend, all the very best.
And thank you, Janine. You have been an inspiration to our young Samoan woman, and you've been inspiring to me to help me with my language and to encourage me that, you know, you just have to start and start it from there. So wish you all the well for the next chapter, and we will see you again, my sister.
Thank you again, Honourable Barbara Edmonds. And of course, we shall see you again. Lea ua lua minute wa te ai nei leng tu la e valu usi mai e lau wha fonga. Ia o lea mai o na tai na tato pesi o le exercise. mwane ngalo lia vae nga ta ua e mua mua usi mai lau whaafunga o tato talafong mai Samoa.
24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Usi mai lau whaafunga, talafong mai Samoa ya suta itasi, wa au mai amo oe ona ole langlango mai ale talo fa voucher.
E fatalo fwelo tātou o jino o, tātou fwelo i fwo eile nei o sa fwo o wāne tau lunga ranga duenga o tala mailo tātou o jino o. O lo butalia nei le teimi e fono aile faa faratui o le vāenga e pui pui ai aata tau o tangata. O ora fito a faa ilo alau tele leo sui tau vāo lea pāti faa o bufai. Mō pālota la iti e tu mālo pālota o vāo fono te, si umu ma fale ata faa. O le whero inga masani e stofi e tu istara ma le teitai o le vāenga faa o bufai. Na turi lo ai i fesiri le teitai po ua iaini o lato o sui tau vā, mō ia pālota la iti.
Le sunga atu ila epa lupe sori aisa ilele maria lea ngaui, ile feilo a inga matu stala. O mori mawina i fsota inga tele vavave faa ona po neile social media le aluai o faa saralaunga faa lau iloa. Ale vaenga faa upufayo le faa tuatua ile atua saa mua watasi, wa faa lau iloa ayo latu suite uvae to toru. Le to faa ale vena ale mori itu malo fale ata faa, le to faa mau usiosi pu epu emai mori itu malo vaa afonuti. Ma le to faa tu uu anasi ileota, Moli tu malo o si umu. O lo fanga soro nga luenga le official commission fai nga palota, moli lesi tele ino tangata palota mo iei tu malo. Ma o se nga luenga ua fatu langa e te tau na mai aile asu se furu valu ole masina nei o kuso, o na tapu nia le tu maulea o lola palota iei tu malo. A wale sauni antu i palota la iti se aso le afasin sila mai, ele ofisa o le komisi o fai nga palota. E siria le tasi le miliona fase lau limas fururu afe tala. Le tau o ngā luenga o wala te tele ua mai a whaavarita ma fausi ai ma la vai le motu i savai. Le ana ta tala ele minsta o ngā luenga te tere le stofi o le nei vai aso. O le awala fau i fo ngā savai e siria le fase lau fase fururu afe le tau na fausi ai. E le kone karate fau awala o le handyman. O le awala le fio anga o tanga e fase lau fase fururu tolu afe tolu se lau tolu sfuru lima tala le tau na fausi ai. E le kone karante o le apirua, ma o le awana le neia nga i le maata anga o lo iai le pupu po le tanga blow holes. O le awala i veilo a palauni e lima se lau ono sfuru fitu afe, ma le tolu sfuru ono ta alare tau na fausie foi e le kone kalate lava o le apirua. O ngā luenga fa a wawia le malo o lo fatino le ngante le motu i savai, ai fa pe foi lo tanto motu o poru, ma o le ngā luenga e talo sanga i na pea e sui fai pule pe ao i na sau sau noa i fono le pane mene. I le teimi e soala upule ai talo le tupe. E tele au a onga le leima tāua lo o au manongi aire fonga fitalai o le pāle mene, le sunga papali ili o lo i pola te e umasipa umanisio sui faipule o le fono au faitu la fono. I fono fa pāle mene le stete o niu sawe lese, ili atunu o Australia. O stasi o te urumanga tāua lo fa penao na mate i tua le fonga o le fono malana au malanga. O le teimi e fa ngā solo ai fesiri matali, I te tonu o tau ulumanga wha pāle mene, a wā se tasi reo vāenga o tau ulumanga le tātu pāle mene o toi whātino,
e ui e lei fatinoina i tau urumanga taluai nei. Ona ele ei ni fasilia fai pule na tu inatu ili fai lautusi ili fono au fai tuna fono. Ole au malanga ili fono fitalai, ole o au fiaire sui fai pule o palauli numela tolu, ole fai pule o falea tatasi, male fai pule o a ana alofi numela lua. O au fiai fo ili fai lautusi ili fono au fai tuna fono, masatasi o ofisa sinia. Ole fai ngā malanga fo ilea ua maua aile avanoa, e mōri mauina aile fa ngā solonga o tau urumanga komiti fa pāle mene mamata upu, Mole te puina o to mai manga va, e feso sonia ili fatinonga o ngā luenga tau komiti fa pāle mene, ili fono a wang feitu la fono a Samoa. O le vayang sonia ilo a wai le fono fitalai malana au malanga, ili a fanta singa. Watari ele talo sanga Sarah Skelton, lea sa nofu tau fie le vai ngā leo leo se fai unga le fai msinonga ile vayang sona tenei, e fatari aile la wina sona fai salanga, ili mori anga e tasi fai peo na ia iyo ina, Le mōri anga leo le lima tango ese se tino i tupe lua sifuru afeta la, o tupe o Trust Fund sa teu le ofisa o fama sinonga. O le asolulu na suesu e inaida na talo sanga, e ala ila na loia, ina ia tatalai i tua ni aia inga. O le mai o na ilo ilo ina o le folo sanga la na loia na fai aida fai unga tatalai i tua. O le aso sifuru lima o le masina neia tue vala uaila mata upu, mōni fina unga fai ua loia ma se di poti mai le ofisa fai nofu vabaia e fua iai se fai salanga. O le ua molia sa avea mapure o le vayanga o unanga lau tele po le corporate service a le mta ngā ruenga o faa msinonga, ma le faa fuaino mta upu tau faa msinonga. I le suesuenga le meli ulilo o Kolani Junior Lamb, wa toi tō le po i seaso e faa awa waile fufunga ino o mori mau o le pule ma leo leo le falipui pui tānu malala. Ina ua mai ona suesuena mori mau o pango taito lima. Wa faa iloa ele leo leo lo ofea ngai ma le suesuena o mori mau. O yei nisi tuatuangia tāua o le pule o maliu i nisi o mataubu tau faa msinonga po le karna, wa mafu wai ona toi tōru po, mai le oiloa seaso e toi faa awa wain. E lima i tuwa se talo sanga apili o le asu eso eina le faa msinonga o talo sanga apili o le faa msinonga o fanua maswafa, leo le ato e lu iai le faa iunga, na fidifidi ai le fionga faa mausili moli, e nofo le swafa tu po le mali atoa. O lea faa iunga sa afunga ina le asolua sifurulua o te sema, O le tausanga luafe sifurfitu, ma wali mai nei tausanga talo na faya lea faa iunga, ala faa msinonga o fanua maswafa. O le mai o lea faa iunga na faa tino ai tu maanga masani e tusa o tu maanga nuu faa Samoa. O le faa ea ina leo papao le suafa mali etoa, lea na faa taunu ile fio anga o malie, ile masino o kuso o le tausanga na soai luafe sifurma le manu. O lea sungafua asau lea sifitu o kuso, e tango fiai lea talo sanga apili, ilumo le faa msidonga i bulinu. O itua lo talo sanga i toilo ilo le faa i unga o le sunga i apapali i titi ua toa mali e toa malana i tu, o le fionga le tanga loa pita pola malana i tu, o le sunga i apapali i tele le i atau o le saa lango lasi i faa lata i taua malana i tu, sunga apapali i kiwi i tamasese malana i tu, ma le sunga apapali i leota telemesi fit semanu malana i tu. Tato ufilo iye le nama ya sofou manu iye le faa i unga o le vaa yaso, Saifua.
Ita si lava le awa la bave ma fai wana e fsosoani a ilo a ina i Samoa. Mo faa tau e bave na lapnia na olo wa nga i lava i le www.pacific40.com ma lafwa se talo fa voucher li fara loa. Po le au au nanga e te mana oi fai ai li faa tau. E ma fai wana fai ai faa tau a mea ai i le tele o fara loa. Tito ngi ai le prepaid power po le pili o le swa mai. Mo faa tau si ato mo faa lave lave ia a li ki faa peo o loa fau fale i le bluebird. Ma fai fo iona tito ngi ai leo tui no ta avali pa apele tele o nisi o au o nanga fa o ngā nei loa le tālo fa voucher e titongi ai fa atau molo a ina sa mua ala au ili o lua tasi o vali tolu tolu lua 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 tolu mō nisi fa matalanga
o li poti mai lunga o le ala tele ua au ina atu ili lango lango mai ali Enterprise Motor Group ili lima ona fitu ma li lima fitu tolu Great Turf Road i Manukau
Lea ua sifulu tasi minute wa te ainei lengtu la e valu tala ilunga o atato awala ile nei teimi o le polokalame. Lipo tia mai matua i pisi fe malanga inga ile nei teimi o le taiao. Lunga le State Harbour 1 leanga i atuile i Aukilani Saute ile vau Remurera se ia pa ia Ellerslie pisi i le taiao nei. Leanga i atu lea i lunga o Kingsland leolo lipo tia mai. Leanga i atu lea i New North Road. I le vaenga lea I Mount Eden lea o lo opisi le tae au nei. Ole awala lea I Boston Road lea o lo lipotia mai e latalatane I lea onga lea o St. Peter's. Olo lipotia mai o lo o tapunia mafayanga luenga ilunga o lea awala fa monomole. Usta ia fa sinuala wa mai o na tapena ina e au onanga ilunga o awala awa lava lo saunga le mu I le nei tae au. Tulanga na o lo yei tanto lipoti mai ilunga o awala mole nei teimi o le polokalame mafayona awina atu fa alo alonga ale company lea.
Ole Enterprise Motor Group I Manukau, mai le tasi iwe fitus fulu talu ona whaavai, e te mau aiso se tua inga ta avale. E iei ta avale mo whanau fatua wha inga luenga, a inga tua tele, tangata whaipisi nisi, e ka le sia maisi. A fio ane loa, ra aiso usā I le lima fitu tolu, Great South Road I Manukau. Pe wala au tiunia I le olua fitu, lua tolu valu, ono tasi o o. Po le o iwa, lua fitu fitu, fitu ono o o. O iwa, lua fitu fitu, fitu ono o o. Le Enterprise Motor Group I Manukau, o au fe mala a inga saunga le mu ilunga o le ala tele.
Lea was fulu tolu minute wa te ene le tu la e Valu Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Whaptei atu I le afionga I angalu male mana tipi o tunga vaya a wafo I a tatou talafou I le vayaso atua le nei. A wene ngalo le atu e whaasalawina atu I le sfulma lua I le awauli nei I a ma e mawhai ona e mawai so te teimi o le asa.